Thokozani. Welcome to Ikhamba Labangoma, lokhulumayo uGogo Duma. Namhlanje sizokhuluma ngomuntu oya ephehlweni engenamali, engenalutho. Sike phusheleke ukuthi kufanele aye ephehlweni. Namhlanje sizokhuluma ngalokho. Kuyenzeka ufuna ukuya ephehlweni noma usuphusheleka. Usuphushwa abaphansi ukuthi hamba ephehlweni. And uhamba uya ephehlweni awunamali. Awunalutho okwasesikhwameni sakho. Ukuthi ngifuna ukuzonibonisa ukuthi kunalabantu uthola ukuthi akayi ephehlweni ngoba ethi anginamali. And anginamuntu ozongisekela. Ngisho ukuthi umuntu ozongincedisa mangile ephehlweni. Wonke umuntu uzalwe unefamily yakhe. So ke ngifuna ukwenza laba abasaba ukuya ephehlweni ngoba engenakho angakufike akubeke mayifika ephehlweni. Ungavaleleki ungayi ephehlweni ucabanga ukuthi andene njengoba ngithi ngizoya ephehlweni ngizoya ngingenamali. Eningenalutho mabo gogo bekuphushelele lapho bayazi ukuthendeni bayizoyilungisa kanjani indaba yakho ngeke bakufake ephehlweni bajike futhi bakushiye nje kanjalo akwenzeki lokho mawufuna ukusekufika isikhathi sokuthi uye ephehlweni hamba uye ephehlweni mabe kukhombile ukuthi hamba uye kuphi hamba uye lapho uyoshayelelwa wenze wonke umsebenzi konke abagogo mase bebonile ukuthendene usungenile bazokwenzela amaminzi okuthendene fanele yonke into yakho ihambe ngohlelo wena ungena unganamali unaba bakini laba bakini abathema uthi nginamadlozi kwathintintini manje ngifuna ukuya khona ngiyothwasa bese bakujikele bathina singeni leyo mawuzifaka uzozikhipha wena ngokwakho ayikho le abogogo ngeke bathi mabethi yenza umsebenzi wabo thatha umsebenzi abakunikeze wona bese bakushiya nje kanjalo akwenzeki bazozenza izindlela zokuthendeni wena uphumelele kule nto leyo oye kuyo bazokunika ngeke bakushiye nje so ke ngicela aba nokwesaba ukuthi anginamali hamba uyobona mina ngifuna umuntu akathathe lama chances engwakhulumayo hamba uye ephehlweni ungenamali ufike ungene bakushayele benze konke sizobona ukuthi nini ngeke kuphumelele na hayi kuzobe kuukuthi ke lawo madlo zakho ke hayi angazi ukuthi ngizothanda kanjani kodwa mina engiwaziyo angeke bakufake ephehlweni bathambe yongena ephehlweni bajike bangabi nayo isolution akwenzeki lokho bazoyenza isolution ene nanoma ungathatha isikhathe singakanani ngoba bona mabekunika abakunika isamba bavele nje bathi uhlu umillion balokhu bekunika kancane kancane kukuwe ukuthi manje kuleyo kancane kancane abakunikeza yona uyayibekelela kahle uyisebenzisa kahle ngobunono so bazokunikeza ukuthi endeni phumelela ngalento esikufuna ukuthi wena uyenze phumelela ucede bazokwenza uze uyicede uze ubuyele ekhaya ukuthi uhlele isikhathi eside akusho lutho mhlala 2 years kodwa okumnandi ngiyazi kahle ukuthi kulo 2 years ozobuhleli uzobuya uvuthiwe dani ukuhlala unyaka uzobuya uvuthiwe so lento yokuthi uzothwasa 2 months bese uyaphuma awufunda ngalutho funde nje ama basic okuningi awusakubonanga kanti mawuhlela isikhathi esithi ugcina ubona nalokho okuningi so ngicela oyi-1 onalama doubt okuthendeni mina ngiyasaba ukuyongena ephehlweni ngingena lutho akayongena abone ukuthendeni ngeke azaphume yini ekuthwaseni ngeke acede yini umsebenzi wabogogo. abafuna ama number ami athi 064 391 5726, 064 391 5726. Ngiyagcina ke namhlanje, Thokozani.